Sasa basi. Uliza vizuri da. Sasa usiona na record sasa na songa you have to focus.
Thank you. Thank you.